experience music.
Sadaka, na tegemea daima yote kisha Mwokozi atanidosha Kwake Yesu na simama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama Ndiye mwamba ni salama
Upepo nao na furahia